natanguye gukora muri Connect mwaka 2012 nkaba naje icyo gihe nk'umustagiaire shikaho bampa contrat yo kubandanya gukora opportunité historique du commande à connaître aho bashoboye kuronswa nka formation muri leadership zaba zateguwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu kandi akomeye byarafasha kugira umuntu akure nk'umurongozi neza mu kazi twarimo baraduhanane ma formation nyine indani ya l'interne kugira ngo ku ma performance kugira ngo umuntu ashobore kujira ama emotion yiwe cyanke kugira ngo umuntu agire discipline mu kazi byari ibintu byadufasha cyane. Ikintu cya mbere nabonye muri Connect yari ukuntu bakora, ukuntu abantu bose bitanga, ukuntu bari banezerewe, ukuntu bari motive. Cyari ikintu ntari niteze, akazi ntikari gake icyo gihe, ariko hariyo culture y'uko abantu bakora bitanga bashobora kujera pression y'akazi. Yanjye na Connect yaragize akamaro kadasanzwe kuko nindi icyo gihe nimenyereza ntangura muri call center muri aho bita muri centre d'appel kuvugisha aba client ndahava njya muri zindi services zitandukanye mu service clientele muri activation mukorana n'aba client VIP gushikaho babandanya banyizera baranduka gutwara igisata cy'ubudandazi muri distribution bita distribution mu gisagara no mu ntara zo mu Burundi ibyo byose rero byarampaye profil itari idasanzwe. Hariho umukiriya aba akeneye umuntu yagisha gusa mu rujya mwanya cyanke hari undi abahamagara yibaza n'abantu bavuga kuri nimero kuko guhamagara nko ku nimero dufata ijana umuntu ashobora nimero ijana ntibaho bakiyumvira yo gukora nk'amadayimoni avuga cyanke akarumbuka akarishura abantu bayakupa bakiruka. Donc nahantu habera utuntu twinshi aho umuntu agenda kumva ukuntu abantu biyumvira babari hanze abakiriya babari mu mice itandukanye y'igihugu. Fondation High Life ni fondation ikorana cyane na Econet aho Econet ifashira ishyirahamwe gufashira abarundi ku byo iba yaronse muri urwo rudandazi ikora aho tubafasha mu kwiga ku mashuri kubavuza aho ku mwaka usanga dufise abana baba amajana atanu tuba turi ko turaha amabursi hano mu Burundi n'abandi bari hanze mu Burundi ibihugu byo muri Afurika eka no muri Amerika n'i Buraya. Ugerageje kuraba amashyirahamwe cyangwa abantu n'umunsi bariko barafasha abarundi mu kintu cyo kwiga mu cyo kwivuza cyangwa mu yindi migenderanire n'andi mashyirahamwe ari mu Burundi niba uzusanga bafite abana nk'abo ku mwaka bari uko barigisha ndi muri High Life nagiye kubona neza akamaro Econet ifise mu Burundi. Umurundi nuko yomenya ko gukoresha Econet ntaba ariko arafasha Econet ariko arafasha abarundi aba ariko arifasha kuko uno munsi Econet kubona iri kirafasha n'igihugu cy'u Burundi kiyoka kirajya ku yindi ntambwe kubona abana biga ama university uno munsi akomeye nk'umuntu za Harvard n'ikintu kidasanzwe uno munsi umuntu yobona ati ariko arakoresha Econet aba ariko araterera ku iterambere ry'igihugu cy'u Burundi uno munsi.